Abusia, Yogusua, Yesuan dia Yogusua, a yen church, a buama, a nipa, Yadada, Satana, and a yea, 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 nina, bet me, a yea, come. Oh, Baba, where ya? Wane nana brother Sumaya ya friend se Akurugu Mossi eti hoya wanom AD Nkomo esano nina yesunsum sem ene say Komfuo bi eba asoma son kwanta ne friend se Komfuo akos wanya ne ba bi ko a chese enya nkoda sem emfinhia be ye ba ko anase mienu entamunie busum ne da so ese dem a emfa obia na enteye a ebobo ba ne se bosumo no etimi apusu ababa weye ya chese opim ne pem pam 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 ene ya ukude a chese na na broda edi agora bosumo dese 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 odi ababa weyi etimi abepiem e wonya na broda ene ne bosumo enuasa asue ya chese enye nkoda asem kra na chese atem ni nyina enie akoda ye abusum no pimpim no wa bra Komfuo akos ekɔ eye ne nsama kire no wanye chigina ni bia obi antimi antwa ntoma ansi ne busa da bi me wo fase anase me na na idie me ye na kom abusu ye yi womani Nkomopa kasa mfonyini eso enie yani eso mwo wa mamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie yani omo so edi mpintenkwa nyebogwa afasha ahodo ase adwabo chinchinche akase ni nyinase ekofa de edi ka de edi tie de edi hwe ede ebremo onyo ya subscribe ana wa share na wa like na aboa ama dwumadie aye die no etimi aye kama ebi ana wo so oyɛ mɔtremai anasa wo didafo and now we are taxi driver and our story be an answer my neighbor welcome no hey a good agreement yes yes well wait me a fa a year your number no it was screen any now ya fa anywhere because boom near power chain any wabache now for fun so it's me a famu abba and come up back as I'm for you yeah yes some war it won't look at Trudeau a quiet Abusia, Yogusua, Yesuan dia Yogusua, a yen church, a buama, a nipa, Yadada, Satana, and a yea, 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 nina, bet me, a yea, come. Oh, Baba, where ya? Wane, nana, brother Sumaya, your friend, say, Akurugu Mossi, eti hoya, wanum AD Nkomo esano, nina, yesunsum sem. And he say, Komfuo bi eba asoma son kwanta ne friend se Komfuo akos wanya ne ba bi ko a chese enya nkoda sem emfinhia be ye ba ko anase mienu entamunie busum ne da so ese dem a emfa obia na enteye a ebobo ba ne se busum no etimi apusu ababa weye ya chese opim ne pem pam 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 ene ya ukude a chese nana broda edi agora busumi dese 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 odi ababa wei etimi abepiem e wo nana broda ene ne busum enuasa asue ya chese enye nkoda asem kra na chese atem ni nyina enie akoda ye abusum no pimpim no wa bra Komfuo akos ekɔ eye ne nsama kire no wanya chigina ni bia obi antimi antwa ntoma ansi ne busa da bi me wo fase anase me na na idie me ye na kom abusua yi wo mani rabasa obi atwi nani etene ba bi ɛne ɛno wa me twime mu ntɛ me ni adagye amede kɔtete akɔm ɛna akɔdai adane no sɛ krakrakrakrakrakrakrakrakrakrakra ɛnti ɛna ankasa na Suman si ne so ɔtee twene na ɛna ɔde ne firi Komfuo akɔsu asɔneyɛ so ɛde n'abɛpiem ɛwɔ nana broda asɔneyɛ so a ɛsɛ w'ani ɛnsɛ wɔ ka kyerɛ a ɛda wo kasa mfonyin yi so ɛwɔ Nkomopa so a wohwɛ bie na wosan so ɛdi ɛho adanseɛ asɛm ne nkyerɛ mu a ne sɛ bosom ne baayɛ wɔ nkɔda deɛ obiaa bɛka biaa wɔn deɛ nowaa ɔnte sɛ ɔdɔkɔ bi koraa ɛnu abɛ ɔtwi ne mu nto ɛna bosom yi abaa wɔ ne nakasa na asɛm ne sɛ ɛbaayɛ no a ɛte kɔɔyɛ no wɔbɛwura Komfuo akɔsu hɔnom no a wɔbɛwura bosomdan mu hɔ no asesedwa ne bodua asesedwa ne bodua ɛna gya wɔ maa so de baa dɛsɛdɛsɛ ɛbɛpiem wɔ ɛyɛ Komfuo broda na so ɛyɛ ɛso a ɛnɛ ɛyɛ Akurugu Mossi akye n'atena aseɛ na ɔretu nefoɔ nti afutuo ne a wɔretuo ne kasakyerɛ no a wɔde ma no ne nkyerɛkyerɛ naa Suman ne sɛ anaasɛ sunsumkorɛ baa akɔdaa no soɔ no ɔsɛ mate ɛna ɔsɛ kɔ ne kɔda ɛna ɔsɛ meekɔda ama wo nso woanya kwan atumi adi wɔ agorɔ ɛne sɛ ɔne ne kasa yɛagya ɔfrɛ n'akye amefoɔ sɛ adedie mu wɔ adanseɛ mommra na mommɛdi asɛm yi mu adanseɛ wɔkyena nko a Komfuo yɛdi ne nyɛ dɛ na obi akɔfa nsɛmfo bi anaasɛ sɛbesɛbe ɛnsɛ mfataa bɛtaage medin ama medin akɔ akɔsɛeɛ a ɛne wohuu sɛ ɔfrɛ kyeame ɛbaayɛ a wɔma asesedwa ne bodua no so sɛ monhwɛ wo bɛhwɛ adefoɔ wei ɛna Suman no sane si akɔdaa no soɔ wɔkɔ Komfuo akɔsu hɔnom no wei ne adeɛ a wɔde baayɛ ɛkyena nkɔmmɔ ameka sɛ gold bi anaa mprɛmprɛn adeɛ bi koraa no ɛna agya wɔde berɛ Komfuo broda a ɛnam so ama no akɔm atumi atim nti mohuu sɛ wɔne ne kasa aa ɛne wɔkɔ no wɔkɔ akɔda wɔn sɛ sunsum ne sunsum no connect na ayɛ a na ɛwɔ wɔn ntam no anaasɛ nkita ahodeɛ na ɛwɔ wɔn ntam no ɛyɛ a na ɛyɛ adwuma paa nti yɛdu afahyɛ ase na sɛ wodeɛ mma ayɛ a ayɛ a na ɛnkasɛ aba nti ɛne adesuadeɛ a yɛde brɛ mu ɛwɔ akɔm pempem a ɛrepempem akɔdaa yi a nam so ɛnɛ ɔba bɛpie mu awokudaa yi afahyɛ ase ɛwɔ Komfuo broda hɔ no yɛmfa ɛnsi ɛhɛyɛ a ne yɛnhwɛ ɛyɛ akɔm no a ɛrekɔ so no nso ɛbi ɛkakra Nkomopa so nie wabɔ awura so a wo subscribe na wo hyɛ na wo like ɛboa ɛma yɛ dwumadeɛ no ɛtumi ɛyɛ kama na yɛtumi asom wo ɛwɔ sunsumsɛm mu ɛne ahoɔden ɛkwan ɛsoɔ yɛnhwɛ agorɔ no ɛkakra
channel na hwe Nkomopa TV channel na me hwe the authentic man ni Nkomopa TV ni me say Nkomopa TV Paul amantem esumu sredi kanfo mo na sebe sebe predia se mata ko kesankasa so to ko twa message to you say nya yu na nyu aye enya akroma be che ko be hihi ni be yu aye Nkomopa TV Paul amantem mo sredi kanfo na mo sand no kwa die edi boy.